nyalo tiyo gi jo Kenya. Nya neno ka ji mang'eny pengo kabisa yiero kata mana mar mbadi mondo bed jatend migao mar pesa. Kendo jowa osepingo gino nyaka jo UDA mabathe kocha moko nitie mosepingo. To ne gipinge matek kabisa nikech ne gineno ni onge kaka ne jo ODM nyalo donjo sirikal kendo top ODM officials ema noyudo migepe te madongo mane inyalo wach Kenya ka. But Ruto nicho keto gini maber e mesa mwacho ni yawa, jo opposition te koro biuru mondo warewre, jo Azimio miwauru jok moko mondo watigo mondo waket Kenya bed gimoro adiwa gimoro achiel. Jo Azimio notamore. Other people mag mantie Azimio notamore. Na aneno ka giwacho ni wan okwanyal tiyo gi William Ruto. William Ruto is an individual. En ng'at achiel ei Kenya ka, ok gin ji apar. En ng'at achiel. But ka entiere ni en president mar piny, to neno ka nitie upungufu e sirikande, to yotne nikech chik oyiene yiero ng'at ang'ata moyudo manyalo konye timo gino. Mondo ka poni William Ruto succeed e tamne mokwongo, to waduto wan jo Kenya watimo ang'owa? Wa succeed. Koro aparo ni gima ne kero timo mar yiero ji mane nyalo konye tich e sechegi. Macha was the best thing ever in the world. Naneno ka nitie complain ni ne ok oyier gini. Aneno ka jowa moko pingo kendo mana jowa ma josiasa gi. Ni ok gineno ka nitiere any youth e age mar Gen Z mobed appointed to be a minister. Naneno ka ji complain e gino. Gen Z nicho wacho maber niya, gin formless, gin partyless, gin faceless. Ere kidwa kawo ng'ama ikia mondo ikete migao. Kech ka ne gin gi jotendgi, to ne yot mondo mi kero luong no kae jatelo bi ka mondo nyiso jok manyalo perform in various ministry. But ne ok inyal yudogi. Ne gin joma wuoyo machalo yamo. Gibiro, yamo nyalo biro amukodi and you onge kuma inyalo donje. Ne amukodi. So gima ne pod ok ayiego e weche gi te, en ni ne wadhi mbele jatend piny ochako wuotho kodhi Mombasa kowacho gik makoro dhi timo. Kapok wabedo piny gi nyithindogi, pok wabedo piny gi minegi gi wuonegi, nitie jok manowito nyithindgi, jomoko ne samoro kata pod okoiki. Ana feel ni ka sama ker ne yiero ministers gi, to nonego lose kamkunji moro matin ma en owuon emochea, kaka nonyalo chea mana neno ka nitie Mombasa cha. To wach ni jok mancha nyithindgi otho e accident ginene e maandamano ka, adwa ni mondo ute arom kodu, ok anya duokonu nyithindu because gisetho, but adwa gonu mos kaka ker mar piny. Mar ariyo, adwa ng'eyo polise manyicho nego joka ni to gin action mane mosekawnegi. Mondo ka wabedo gi national unity ma dialogue mancha Raila Odinga wacho cha, to wabedo gi dialogue ka ji te odonje gine, joma nyicha nyithindgi onegi, joma nyithindgi ni osuptal, joma nomaki ma pod nitie jela sel nyaka wuono, onego bed osegolo chik kaka ker ni jok mancho mak mancho dhi ng'anyo ne piny, macha was their political right, wagoli gibed oko mondo sama se yiero ministers ga manyien gi wachak wuotho fresh.
Ma mano nyalo bedo rem mantiere ka kalure kata ni jatend piny Kenya bang' lando ten migepe ne pok piny ochango kata iwacho ni healing cha pok otimore.
Ing'e ni gima koro timore ka ji koro neno ni nyithindwa gi nodhi e ndara mondo yier jomoko ministers, which is not the truth. Yiero ministers opogore gi dhi e ndara negi complain e weche manyicha timore Kenya ka machalo finance bill, to kendo negi wacho niya ok watamore chulo pesa ni but odhi timo ang'o, to manyicha wachulo 2023 cha en otimo ang'o ka minister rwako saa mar siling 1,900 to 1,900 ni nyalo timo gimoro, ok wacho ni ok inyal nyiewo giri ka in gi pesa ni but so long as ni in a leadership.